3, start.
On Saturday,
Jumamosi,
10th of August,
tarehe 10 mwezi wa 8,
at 9 a.m.
saa 3 asubuhi,
at Barasa Park,
ukumbi wa Barasa,
Kinango Town,
mji wa Kinango.
Kinango for Life Festival,
sherehe ya Kinango for Life.
Susuria, basi ya bande,
tomi ya,
kaiuri.